Hallelujah. Andi jonga yonke le ndawo ndibona uthando lwakhe. Ndiba ngathi ndiyalibala, alibaleki. Ndiba ngathi ndiyalijonga, alinasigqibelo sayo. Lubanzi lujulile. Nawe namhlanje iSpirit of Praise sithi uthando lwakhe lubanzi lujulile. Uthando luka Baba luche Oh,